ndabara mu kije nshuti zanje bakunzi mu nkurikira ku ishene ya YouTube Urugendo News kaze karibu mwe mudukurikira bivanye naho muherereye muri abari mu Burundi canke abari hanze y'igihugu mu Rwanda Congo Tanzania Kenya n'ahandi cyane cyane kuri ya migabane ya hariya hirya kure hari abadukurikira muri Amerika canke mu Burayi Aziya Australia n'ahandi na za Canada ikaze na karibu mu kiganiro c'amakuru atari ku ivumbi mwi kiganiro amakuru atari ku ivumbi tukurosa bimwe mu majwi twarungikiye n'abakunzi bacu abatanga komantere ku biganiro byaciye ngaha canke abagira icyo bavuze ku makuru yaba yarabereye iwabo tutamenye uyu munsi rero ngarutse kugira ngo dusangire bimwe mu byavuzwe n'abadukurikira ku ishene ya YouTube Urugendo News ku mvo z'umutekano murabizi ndahindura amajwi ibi byose ndabikora ku mvo z'umutekano ntabatindiye rero dutangire dukurikira n'icyumviro cy'umunywanyi wacu wa mbere ndabibutsa ko tuza kubandanya gushyika ku cyumviro cy'umunywanyi wa nyuma
ndabaramukije cyane Daniel Mugisha ndabashimiye cyane ku makuru muduhereza turayumviriza gatanu kuri gatanu kimaze igihe ndiko ndumviriza ibintu byerekeranye igihugu cyacu cy'u Burundi nukuri birateye ubwoba n'agahinda muravuga kubyerekeranye n'imahera bariko baratoza mu gihugu cy'u Burundi ku ntererano y'amatora ni ukuvuga yuko bagatoza amahera umwana none aho wabonye umwana ajya gutora ni ryari ego naho yuba yitwa umurundi mugabo nta mwana yitwa ko atora batoza amafaranga umuntu w'imyaka 18 afite n'akarangamuntu yemerewe gutora none bamaze kuyatoza umwana ntibisigure iki uku kuntu bomeye abantu abanyagihugu bose bamwe bamwe bakaba bibereye mu bihugu bya kenya abandi bakaba bibereye zambi afurika nzima yuzuye abarundi baramaze kubona ati twebwe tutatojeje abana abandi bantu bazokwita bamatora ni bande ni ukuvuga yuko hadutse hagera igihe baca bafata baharura amajwi baharure bamwe baterera amatora kuko ubu umusenyeri ariko arariha amafaranga y'intererano y'umugambwe kandi atari muri uwo mugambwe uruyeya ruvutse cyangwa n'ururi mu nda rugaterera amatora ni ukuvuga iki ko ruriko ruraterera amatora rero baduca bagenda baharura ayo majwi bamaze guharura ayo majwi baca bavuga ngo naka na naka yaterereye amatora urumva uwo nawe ni umudede sibyo ubu mwana w'umwaka yaterereye amatora inoti y'igihumbi baca bagenda ijwi ryiwe bariharure bashyire muri ka gasanduku ko ari umudede yaterereye ni uruyoya utarakwiza imyaka 18 n'ibyo bintu mwe mbona ko amatora yaheze nyine hasigaye gusinyereka bariko baratora nuko nyine kuyitoza none hari uwundi mugambwe ariko urayigana hari uwundi mugambwe uri kurarondera uraterereza amatora atari wo mu majambo make ibi bintu nimba utabibona egome twebwe ntitwize ariko turabyumviriza kandi turavuze ubwenge nimba utabibona amatora nayo nyine nta yandi matora ahari hasigaye guharura amajwi kuko baravuze ko amatora yaheze hasigaye gusinya ubu rero nta kindi gisigaye nta rwasa nta forodebu nyakuri ubu umugambwe n'uyu nyine kuko ubu umuforodebu ariko atora muri CNDD-FDD umuseneri ariko atora muri CNDD-FDD n'ibi bintu amatora yaraheze cyo ku busanzwe ndi kunda biraba ibintu byo mu gihugu cy'u Burundi haragera igihe wumva amengo no gutaha iwanyu ntiwotaha haragera igihe wumva igihugu cyawe uri kurakiririra kandi ari cy'amavukiro ukiyumvira ati none kamana iki gihugu kiriko kirabaye kiriko kirajyahe kuri ibi bintu intererano yanjye yariye nicyo kintu kandi ngize iminsi ndakiyumvira ariko ndavuga ati reka nzakimubwira igihe nicyagera kuko nguma mbona ibyo bintu bitera bigaruka iminsi yose ku makuru bitera bigaruka nta bindi mbaye ko baratora nibatore batware kandi imana yo mu ijuru iyo bakubita inkoni imana yashyize hasi Goliyati yari umunyenkomezi akomeye cyane ariko yarakubiswe hasi yari umunyenkomezi na Dawidi imana ntiyicaye kandi imana yo yose nkene yo yifise byose niyo zora aba banyagihugu abarundi bariko barapfa bazira ubusa abarundi bariko twagwa bunyamaswa abarundi bariko barahohoterwa imana ntiyicaye iriko irabyitegereza ijambo ry'imana riravuga ngo murabigira nkihorera ngo mukibaza ko mpwanye namwe aha rero barabigira imana ikihorera bakanyanyasa umushingamateka akatogwaza imana ikihorera mbega mu bantu yaremye wumva ngo yaremye sende defte de gusa mu bantu yaremye abasenera ntibarimwe mu bantu yaremye forodebo ntirimo biriko baraturira amadarapo yayo rero majambo make ijambo ry'imana riravuga ngo murabigira nkinumira mukibaza ko mpwanye namwe umwanya n'umwanya imana irabibona amarira y'abagore turira imana yabona igihe imana ituye aserura akayashyira ku mugaragaro mana yanjye baduturika ndakurahiye ntibombe sindakubeshe nibyo intero nanjye yariye mbugira imana
Murakoze cyane. Uyu rero akaba yari umunywanyi wa mbere yagize icyo avuga, yagize interano atanga, haba mu biganiro tucisha ngaha canke ku bibera ngaha iwanyu tutamenye. Ntatinze rero dukurikire n'icyumviro cy'umunywanyi wa kabiri.
Wana Daniel ndaguhaye bwake mahoro mahoro ariko ndakurikirana kino kiganiro mwandungiki canke mwarungikiye group ahubwo numvise ari igitangaza cane mbega hoho murafise icemeze yuko bahaye akazi ubushomeri gusa canke habonetse umwana imwaro kuko ari abo tuzi bakoraniye kuri bata ari abayenterigitiwe birirwa barasana imisazi ku menyo ariko je mbona igikuco gikundi mbona ariho kiki nani mbuga muravuga yuko bahaye akazi ibihumbi n'ibihumbi ntibari kugabanuka bakabanza kuza gukora icyo gikorwa mbona bakareka kukomeza hari igikundi cy'isoko ntakijya hanyuma ku kindi gira kabiri nk'ayo mafaranga nimba bo yabiba kugera hiyo ha ni ikibazo no kuri kw'Imana ni birebire oya mugabo leta izo biraba ntiyo bigeza hiyo ibigereje hiyo hoho byaba ari ibara ryo kumusimana ikindi ayo jombora kesi ni wazakira sasa mazo ishoro ebwa nimba bahaye ibicome bakaba ari abanebwe badashoboye kugenda mu misozi kuko ari imodoka idashika bas kesi ni wazakira sasa mazo ishoro ikindi nacho edani ko hari inkuru numva mugabo ntafite icyemezo bavuga ngo bazokubaza ingene uryama bakubaze kuryama ku matera bakubaze kuryama ku kirago bakubaze kuryama ku byatsi ibyo bintu bya Daniyeli nimba biruko nta nkuru mfite nta cyemezo mfite ngaba inkuru igihuha na cyo mbese uko nyine nimba biruko aho ntiwumva ko ari ikibazo ntiwumva ko ari ikibazo kwe ikibazo cyane iyi ni igize kabiri iyi ni igize gatatu yewe nagomba mvuge kuri ibintu bya Rusasa nibyo mu Burundi kweli ubu hari abantu benshi ariko se ikintu bizofasha ni igiki ega burya Rusasa nimba ari nziza baratebye haratebye nimba ari nziza rero asi Katrine Kravitz Obama igihugu cya Rusasuma neza cyari igihugu cya Libya kuko bagira Rusasuma bagaca baharura amafaranga leta izokoresha mu mwaka wose ayasigaye bagaca bakoranya igihugu cyose bari mu gihugu cyose bakabaha amahera bose bakakuragiriza amahera niyo ngaha mu Burundi kuba bari abatwenga gusa no kurondera imigambi yo kubagabanya kuko ari benshi no kurondera imigambi yo kubagabanya nimba ari kubyara ku mahera nk'uko bahora kugira ngo ababyara bacike umutima baranduke imitima ntibasubire kubyara nimba ari ibindi bazofata twebwe dutegereje ku munwa nk'amangati ikindi kizovamo ntacyo ntacyo itadewe ni itigiye cyize kubera inkoni rusasa
reka tubindire jewe ntegeye ngaha ni mangu ya nyakamwe kandi aho ndi mu gasaka ntinwe murakoze cyane.
Murakoze. Uyu akaba yari umunywanyi wa kabiri yagize icyo aterera n'icyo avuga ku bijyanye n'ibibera ngaho iwanyu canke amakuru aciye ngaha kumbure twebwe tutamenye. Muhundi rero tubandanye n'icyumviro cya kabiri cya gatatu cy'undi mukunzi wacu adukurikira ku isheni ya YouTube Urugendo News.
Ama nanjye ndabaramukije cyane, ndabaramukije cyane kabisa. Daniel Mugisha ndabaramukije cyane. Murakunda kuduha amakuru tukayongereza gatanu kuri gatanu, ariko JFC ibintu binteye ubwoba n'amakenga menshi kuri ibi bintu byerekeranye n'amatora. Amatora ni ukuvuga kugera isaha n'uwo munota bavuga ko amatora yahetse, hasigaye gusinya kandi kukaba nk'ako nibyo, kuko amatora yarahetse hasigaye gusinya. Kuko tutavuze ngo hasigaye gusinya kandi amatora bari kubara yatoza ubu isaha n'iminota bavuga ko bari kubari birirwa baratembera batoza amafaranga bakayatoza umwana w'umwaka umwe bise abana batanu bagaterera bose abo bana batanu bisigure yuko abo bantu bose baterereye babara abantu baharurwamwo amajwi ejo bazaca baharura ngo abaterereye amatora n'abantu bangana ukunukunuku bace babashyira mu banywanyi babo bace baharura amajwi kuko bariko baratora kuko nta buryo boce bagenda bagatoza amafaranga umusenere umuprona umusenere dede bafashe bace bagenda gutoza umufurodeba amafaranga umwa uciye mu ibarabara uburenganye reka n'umuzungu yaciye mu gihugu cy'uburundi uwazoca aterera amatora none ntibumva yuko amatora kubera ko abantu bamaze kubomora bose bamwe bari mu gihugu cy'i Tanzania abandi bari muri Kenya afurika yose yuzuye abarundi ni ukuvuga yuko abantu baramaze kubangaza mu Burundi baramaze kwangaza kanatsinda mbere ubu nta mboga bakiri mu Burundi sibyo kubera batinya kumesurwa ni ukuvuga yuko bose baromotse ubu rero ariko barondera amajwi mu bana kubera abakuze bamaze kubomora kubw'ibyo rero amatora yarahetse hasigaye gusinya ntibirirwe baririrwa bariruhisha ibyo turabizi ko hasigaye gusinya bahejeje kwitoza kubw'ibyo rero nibabikore ariko igihe imani zose semana ibyo bariko baragira bibiliya iravuga ati murabikora nkinumira mukibaza ko nkwanye namwe barabikora umusenera akahora barabikora wasa akihorera barabikora umufurodeba akinumira barabikora umuprona akinumira ariko imana igumye iri mu ijuru kubera bavuga ko bayishyize imbere iritegereza bakibaza cyo uhwanye nabo igihe izo bazo izo sesemwa izo vuga ati ndabahimbye ubu ndabadashwe urazi yuko nagoriyati yari umunyenkometse ariko yaramugabuye mu minwe ya Dawudi kandi ari umuntu mutoya burya rero imana uravuga ngo ndahazi yuko undi muntu akomeye ubu yakakanye n'umunota barakomeye kuko bari ku butegetsi ariko hariho uwundi mugabo tuzi akomeye kubasumbya azokuraho ibi bintu natwe tugasubira mu ngo zacu tukasubira kuryohererwa i Burundi bwacu tukongera tukajya kuba mu gihugu cyacu cy'amavukiro tukunda abagiye Tanzania bariko baranigagurwa bose bongere baryohererwa Burundi bwabo intererano yanjye yariyo. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. N'ubu rero yari umunywanyi wa gatatu mu badukurikira ku isheni ya YouTube Urugendo News yagize icyo ashikiriza ku biganiro bibera ngaha isheni ya YouTube Urugendo News. Muhundi rero tubandanye n'icyumviro cya kane cy'umukunzi wacu adukurikira ku isheni ya YouTube Urugendo News. Ndabibutsa ko bagira icyo bavuze ku makuru aciye ngaha canke bakatubwira ibyabereye iwabo tutamenye.
Mugisha musaza wacu urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane. Hama nta byinshi mfise kuvuga nta komanteri y'ibi nonabiha ariko reka mvuge kuri iki kintu cya leta yacu y'u Burundi. Koko leta yacu ikinyiza umuntu mutoni ikagomba kumushyira hasi cyane, ahubwo ugaca umenga wese ni ikiremwa. Hama turazi neza yuko leta yacu uko ivuga mu mvugo zabo turabizi, na cyane cyane uko ukuntu bavuga ngo mwumvirize ubugwi, ngo bukoresha ngo izungurukana bumenyi, ngo bakabahenda ngo bagasubira, ariko bobo imvugo zabo z'ukuri ntituzibone. Ntituzibone ariko bakaturwanya kuraba izingurukana mu bumenyi cyangwa kumviriza ibintu bica ku ma YouTube cyangwa ama Facebook, ibyo bintu bakabiturwanyamo cyane. Bobo bakagomba kutubwira ko twayumviriza iradiyo imwe y'igihugu kandi atari cyo, ata bintu barimo baratubwira. None se bobo, ko wumva data wanjye ngo abo onye ngo bazana amakuru n'ababeshi n'abagomba gutembagaza igihugu n'abagomba kugumura n'abagomba kugirana, murazi ko ibyo bagiye barabitubwira, na cyane cyane ibi bintu by'urusasuma cyane aya mahera. Jewe navuga ati Mugisha ni ngaha, nibyo bihumbi 30 na bakabibaha baze bashimire Imana. Nije ndabikubwiye bakabona bayabahaye, umwe azoza arafukama akubita ikimenyetso, kuko Burundi bwacu turabonzi, turanze Burundi bwacu, turanze abategetsi bacu, ko hari abantu b'ingege baducinyiza. Ngomba ndakubwiza ukuri, Imana yo mu ijuru kereke hamwe batinye bagatinya mwebwe ubwanyu ingene murimo murabisasabiriza, ingene murimo murabivugira, ahubwo jyewe nababwira ati mukomeze mukomeze murumva mukomeze kuvuga, na cyane cyane mutere intege aba bari kuri uwo murimo. Akaba atari uko, Ngoma ndakubwira n'ibihumbi 200 bazobibura na 15 babibure abategetsi b'iwacu jye nsigenda batinya. Nukuri aba bategetsi b'iwacu nsigenda batinya, abagitegetsi b'u Burundi nsigaye ngomba kubigirwa inyuma. Urabye kuva biba utunenge twagiye turabamwo ni ibintu bikomeye cyane, hama ugaca uvuga ngo imvugo imvugo za bamwe bamwe ku byo mwumviriza muri zongurukana bumenyi. We ntatuzaniye umuco, we ntatubwiye umuco, ntavuze ati data wanze kuri iyi kontra reka tumanze tubahe iki gice kingana uko unye, kandi amahera yarasohotse, amahera bari nayo, amahera bayafise mu ntoki. None ni iki cyotuma yuko aya mahera bafise mu ntoki wumva amakungu yatanze badashobora kuyabaha kandi bari ku kibi? Erega umukozi abegwa n'impembo, umukozi abegwa n'impembo. Umukozi iyo urimo urakora nk'ubu unye, hari abantu bamaze kugira imishinga, bamaze gutegura icyo bokora, bamaze kwizeza n'umuryango ti humura, icyo natwe tugomba duturubura agakanda humura. Urumva akirigwa aragenda amaguru aka, none erega hose ntibahagenda n'imodoka, none ntibari ku mitumba, nta bagenda n'amaguru, nta kwira ku nzu kira ku nzu. Yuho wibaza yuko barega nta besi baba ku mabarabara baba mu misozi, ukaraba rero kudogo manuka kira ku nzu kura ku nzu akajyama amaguru arimo arahohotwa. Urumva icyo ko ari ikintu gikomeye cyane, kandi n'utwo yariye utuntu tudahaze, wenda ntiyarose n'amazi asoza, wenda ntiyarose na kakayi ko mu gitondo, ntiyaronse na ya mazi basakanye yonywa, ibyo byose ntabyaronse cyangwa ntiyaronse ako gafanta basingwa kutomere eka mugabo utwariye araturiye aturiye tudafase ngo yonge gufata umuhanda. Imana yanjye, ibintu bikomeye cyane. Oya, nukuri aya mahera igomi data wazi aya mahera mugabanzi wa batwa ibi bihumbi 190 na azuba ra mahera menshi basi bafuma bavuga ati kira muntu tuzomukura ko ibihumbi 150 none ubu butegetsi bwacu butabona ubukene butabona data wanze abasomeri turi benshi reka rero ni hata tutabatabona none ibibi none njyewe novuga ati aba n'abategetsi bwoko ki n'abategetsi bwoko ki abategetsi bagomba kwikumirako abategetsi bagomba ko inda zabo ziguma zuzuye abategetsi bagomba ko imiryango yabo iguma isa neza mugaba abandi bagume basabiriza bagume batega amaboko erega ngoma ndakubwire mugisha wafuma utubona utengana amaboko n'uyakira nukuri njyewe aho mbona uyu munsi Petero Nkurunziza nukuri yari hari ikintu na cyane cyane kuri aba bakene kuri aba bafakazi kuri aba batishoboye aba batwa hari ikintu yabakorera none ubu twovuga ngo uyu muperezida wacu ni igiki arimo arakorera abantu baba n'utwo bari bagize data wanjye ngo bagomba biyungunganye harimo aradunyonyora dukura ko none wibaza buga ibi inye we katabizi arabizi ariko nubwo tuvuga cyane n'igihe hari n'igihe ibintu by'uburundi biheba nkumva ko iki gihugu ni igihugu cyangwa ni iki ni igihugu ni ibiki nkumva ko menga iki gihugu n'ukuri iyo batwa dufise iyo tugenda tuba twakimuhebeye tukaraba abazotwara n'ukuri kandi ngoma ndakubwire mugisha hazoteba tuhaguruke tutabaze amakungu ati nimuze n'ukuri muraba ahantu mudukoraniriza mu bindi bihugu hama umukuru w'umuperezida tumusigire iki gihugu cya Burundi turaba abazotwara abari turabe kazokibamo n'umuryango wiwe ko bizohava bikunda n'ukuri ko bizohava bikunda ibi bintu harimo arakora si byiza ibi bintu harimo arakora si byo hano abategetsi nabo bagaca banza batubwira ibintu bitanabaho ngo urumva ngo ibyo byose none kataduhaye data wanze tureke kumviriza abo bamenyeshamakuru bingurukana bumenyi egome data twateze amatwi iwe none ikintu adusikirize ni icyaha umuco aduhaye n'uwahe urumva ko ari ikintu gikomeye hariho rero nk'abantu baca bavuga ngo ibi ntibindaba birakureba ukwiriye kubivuga ko birakureba kuko aya mahera aya mahera aba bantu nubwo boyaronka barashobora gusinga ibotike ukaronka ahantu usumira barakishobora kugira akantu ka sosiyete ukanawe ukaronka amakazi nuko niko bimeze nicyo gituma rero byo nakureba nawe ukagira icyo bivuze ko ukagira ibyo nukuri harangira igihe tubura n'ibyo turi buvuge kuri aba bategetsi harangira igihe tubura n'ibyo turi bubwire uwo mutegetsi ntimbaro y'umuntu muki ntumbazi ariko tuvuga ati nka mwebwe kuko kubona murimo murasesa ibi byose nimwe mubabera ijisho nimwe mubabera ikimori mukabandanya muvuga hama nimba ari abazoronka n'ibyo 200 bakabishimira mwebwe n'ahasigaye hoho kuri aba bategetsi nakoya kaguru ka k'inkoko niborose namba ndakubwiza ukuri mugisha ndi ngaha ari ukazobona n'ibi 30 n'ababibahaye babibahaye baze babikeshe n'ubundi izi aya mantuze aya masosiye baze bayakeshe mwebwe baze bakeshe abamenyeshamakuru barimo baratanga barimo baragenda babikurikirana nasigaye hoho n'ibihumbi 15 by'amarundi boyabuze ni ukuri kw'imana kandi n'ubundi ibyo ndimo ndababwira mwebwe murorere ntibukeye murindire murabe yuko aya mahera n'ibi 30 nako bazoyabaha kwiriye aha nukuri navuga ati mbwire umunsi mwiza muheza gikwe
iki rero kikaba kibaye icyumviro cya 4 cy'umwe mu bakunzi bacu badukurikira kuri sheni ya YouTube Urugendo News mwakoze ku mashuri guterera Nshimiye wewe wagize icyo uterera mu nkundi rimwe mudukurikiye tubandanye n'icyumviro cya gatanu cy'umukunzi wacu adukurikira ku isheni ya YouTube Urugendo News yagize icyo aterera canke icyo avuga ku makuru aca ngaha canke ku vyarari iwabo tutamenye.
Mwiriwe neza Daniel Mugisha jurnaliste wacu dukunda gose, mugiye n'unama ntwenga gose. Ndewe ndewe bakaba iby'aba bagabo ba madebari ndewe ndaraba na twenga gose ubaho ndirago twaraba n'abandi bagenzi emwe baga barapfuye bajuragirika kandi abo abazoba nk'umuntu yitwa Siriro yitwa Siriro Siriro Mukamenge niwe rero afata umusene amurasa amasasu aramwica urupfu, ariko nawe urupfu rwiwe rwajyanye n'urwita Rukonangwe. Abo ubazomera nka Musaga yabakoreye Musaga urupfu rwiwe rugenduka babona ngene bariko barajuragirika gayemo cyane turabe ntibabe bari kubadusamaza Daniyeli kugira ngo ducike intege kera barasamara none nk'iryo cyete cyenda kintangaza ko babona ko ndibona ubona ko twaburiwe atabona baninyegereza ari nka jewe nopfamo mbere hakiri kare nkaza gusaba ikigongwe inyangamugayo z'ukuri ahantu bagende hose wowe wamaze kubibona uri ku birometero bihumbi n'ibihumbagiza ukamaze kubibona muri ordinateri neza ukabitwereka bitagera ku ivumba ari iby'ukuri. Urya mugabo nawe ko yaramutse yinjiyemo kumva yazoba yaviriye ko yinjiyemo urya namye mbona hariya agenda avuga ngo nitwe twipfunze ariko urabyumva urumva ako kamaramaza raba ngene ubimenya bwose ukabakabura iyo bajya n'iyo bapfa ntibashobora kubona ko habaye hatonye habagiye ubona ko habagiye gusa babuze iyo bajya bataye umutwe basha umukomeye ndiko ndayiraba muri aya masaha nivuye gusenga muri aya masaha ya saa munani n'inusu niho mbonye ikiganiro ku Rugendo News urukwereka ibitagira ku ivumbi nagenda byiboneye basha turatwereka nabwo turoba tuge tubambe ikibazo cyari ikintu murambo nabaye ubu ngubu na bose bahaca n'abagahanwa abo ba madebare abo ba makurata abo bandi batirisi n'abandi sumbatse bumva ibyo bintu ko nazi ko babyumvira ntibumvamo bakabitanga imihoho bakabivamo bagasubiza nyine umugambi cyembera mpinga rwose nta jyewe numvuga nti akira mbere mbona induru mbere ugera kugira ngo akure kuko numvuga iyawe hafi kavugira iyawe hafi abo baca bakura ku izosi baramutse bavugiye ngaho bati babuze ngo bademisiyona kugira ngo batange umuntu babibonye n'amadebari yabonye kuko kandi uvumwa na benshi ugatuma ugatota madebari yamaze gutota yabuze iyajya n'iyava madebari akagira ibiriyoza baraje guhagara ahantu ngaho dutuye naho undi ntavuze akaza ngo bajye kwigisha azo bazananye na Burende ahubwo azo bazananye n'ikintu na Burende ni ngombwa n'abapolisi akaza aho nyine ngo ariko araza ngo avuge ikijambo seneri hariya basha ntazowumara ntazokwitoza ntazotora n'ubutora ntiyibeshe ngo ariko aravuga ngo aragiye mu za cyahoze aragiye mu za rumonge agiye za kizuka agiye mu za nyabitsinda agiye hehe basha ntazoruhe ngo aragiye ntazongere afise nabo bari kumwe mu kuza kutedenda ibyo adedenda wewe kabisa ntazoze ukuntu mbere batoranye ubu aroza mbere bamureke aza sase ntazobare mu gihe cyo kwiyamamaza azaba birinda kurahira aho ubona ko ari igipfu cy'umuntu umurasa umwe n'umuntu akagera mu mwaka muri garadiyene y'abana asumbwe n'umwuzukuru wanjye ni guca ubwenge urabona ko ari ikirofa cy'umugabo ngawe urabona njyane kuduhuma amaso data kugira ngo arebe ko twodehuka utiriwe bava ku namba turabaza urupfu kuri yudayagiye yuda arazi kwa kuze neza urangaza ukuntu yagiye yuda yagiye mugisha urakoze cyane cyohoreza nyina urengene karabwa byuka ngo urya wenda dogomba nawe ari muri bo barye nta bugenzi bwabo bafise nagomba kende urakagira ubugenzi bajya bafise ba nyine bazabikurira ku izosi ndakurahi nuko umugoroba mwiza mugenzi Daniel Jenariste.
Uyu rero ni umukunzi wa gatanu wacu adukurikira kuri sheni ya YouTube Urugendo News, nawe nyine yagize icyo adushikiriza nk'ubutumwa canke gutanga komantere ku vyaciye ngaha kuri urubuga Urugendo News, vyaba ivyo twamenye canke vyaba ivyo ivyabaye iwabo tutamenye. Reka rero tubandanye n'icyumviro ca gatandatu c'uwundi mukunzi wacu adukurikira kuri sheni ya YouTube Urugendo News. Ndabibutsa ko ikiganiro kibandanya gushika ku munywanyi wa nyuma yagize icyo avuga, baba bafise abatanga komantere canke abagira icyo bavuze ku biganiro vya cinga.
Ndabahe mwiriwe, nizere ko mwese muri amahoro. Hama ngomba mvuge impamvu imwe ituma igitoro kibura igatuma n'idolari ribura. Ntibyumvikana ukuntu igitoro kimeze nk'amazi muri Kongo, u Rwanda, Tanzania, twebwe tukaca tukibura. Reka ndabereke impamvu ituma igitoro kibura. Ihebanzu ndabiye, fata ko uri umucamanza, hanyuma jewe nkaba ndi mwene wanyu, jewe nkaba ndi kuri nivo yo hejuru. Kubera rero uri mwene wacu ukaba uri umucamanza, nkaraba guha isoko y'igitoro uwundi muntu, nkabona umenga biransize, umenga nta wundi nobiye. Ziyumvire rero nshinda guha isoko y'igitoro kugira ngo abare uzohoruzana igitoro. Igihe uzogenda guca imanza muri parake, ukaba uri umusibitiki wa procureur canke sinzi nivo uriko, nta n'ivyonzi. Umunsi uzoja kumviriza abantu, ntuzoja kurangura igitoro. Ariko umunsi uzoja kumviriza abantu, umunsi uzoja kumviriza abantu, ntuzoja kurangura igitoro. Umunsi uzoja kurangura igitoro, abantu ntibazokuronka ngo bacire imanza. Ni ibintu bibiri wafatanye, ibyo bidashoboka. Abantu baragukeneye n'igitoro kiragukeneye. Dufise abahinga benshi bize ivyo kudandaza mbere, bafise n'amafaranga imitahe. Kubera iki batabaha iyo soko ngo bajye kutuzanira igitoro? Igitoro kiriko kiraburira ngaho. Umuntu asanzwe afise akazi bagaca bamuremeye ikibindi. Reka nkwereke ikindi kigira kabiri. Iyumvire bivanye n'ubucuti dufitaniye kuri uwo mu miryango jango cyangwa dusangiye umugambwe n'ibindi. Hanyuma ntiwize ibyo kuvura, nkaca mfata umuntu yize plomberi, nkaca mvuga ati wowe rero uzoba umudege wa biriya bitaro byo ku mpano wize bya plomberi. Abantu uzovura bose uzobica kuko nta na kimwe wize. Ngomba mvuge rero impamvu nayo ituma idolari ribura. Twebwe turiko turapfa nabi, dupfishijwe nabi n'ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze. Reka ndabibutse, yavuze ngo amahera y'abategetsi azoyahindura impapuro. Namwe nimumbarire mufise ubwenge ngo hazosigara hakomeye ingwa y'abenegihugu. Nimumbwire umuntu afise ubwenge, umuntu afise ubwenge ko umuntu mutoya aza gucingera ku muntu w'umutegetsi. Mbwira ingene umutegetsi ari wahaye amahera umuntu mutoya, umutegetsi akaba ari wasigarana impapuro umuntu mutoya atwaye amahera ameze neza. Ivyo mwe muvyumvira gute? Ivyo mwe biha agaciro kameze gute? Reka ndabereke rero impamvu idolari ryabuze. Yavuze ngo azoyahindura impapuro budakeye na kabiri, ngira vyamaze hinduwemo tuza twumva ngo amafaranga yahinduwe. Umuntu wese azi ko afise amafaranga najyane kuri konti. Jewe nakora ivyari mikasi, namaze indwi zibiri ntakoze ikintu na kimwe. Indwi zibiri zarakubise, indwi ya mbere yaraheze ntakubise ijisho inoti 10,000 canke 5 yasohotse. Ku ndwi igira kabiri nawe nyene iriko irasozera ngo ihere, niho natanguye kubona mu misi ya nyuma, niho nabonye inoti 10,000, inoti ya 5. Murazi ko arizo zahinduwe. Rero hariho abadandaza benshi bahombye, na jewe namaze indwi zibiri ntakoze. Abadandaza benshi barahombye n'abategetsi barahombye. Hariho n'uwonzi afise 500,000 yabaye impapuro harite mu nzu aguma yarabaraba. Nimumbarire umutegetsi afise ubwenge, baciye bagenda amafaranga yose ari muri BRB yose yifangwa na madolari baca barayavunjisha tuyo umuntu ahinduye amafaranga mondo imwe by'ukuri nayo tutazarahindura impapuro karabaye rero baci bagenda baravunjisha ari muri BRB yose idolari ryose ririyo barakurayo yose abategetsi sibo bivugiye sibo bari ku butegetsi yose barakurayo baca bajya kuri marishenwa aya ari muri marishenwa yose barakubura n'ibibonetse baratwara idolari ricyirabura idolari ntiryavuze ngo ni kubera mu gihugu ata amadolari ahari abitse mu nzu z'abantu bivuye ku kikwi ijambo yavuze ngo azoyahindura impapuro none ubu hagowe abategetsi cyangwa hagowe twebwe batoranya n'ukuri ndiko ndabiraba akemeye ko ibiganiro biba hagati yabo batavuga rumwe nibicarane namba kundi igihugu n'abarundi nibicarane nabo batavuga rumwe wasa nareke kumwirukana nibicarane bose nabo batavuga rumwe bigingene igitoro kiboneka bigingene idolari riboneka bigingene amazi n'umuyaga nkuba biboneka nayo ibintu byo kuguma bikumira sibyo murakoze iyi misaje urabiyimpera abenegihugu murakoze imana ibahezagire
iki nacyo ni icyumviro cy'umukunzi wacu wa gatandatu nawe nyine yagize icyo avuga ku biganiro bica ku rubuga urugendo news turagushimiye we wagize icyo uvuga mu nyunganizi cyanke ku byabereye ngaho iwanyu tutamenye cyanke komantere ku biganiro byaciye ngaha mu mwenda rero tubandanye n'icyumviro cy'umunywanyi wacu kigira indwi mu cyumviro cy'indwi naho turumviriza umumama wadukurikira ubutumwa yaturungikiye hanyuma tubusangize mwebwe nyine inshuti n'abagenzi mudukurikira kuri runo rubuga urugendo news.
Ikiganiro cyari kirekire nanacyumvirize ndareba ndanasinzira ndongera ndikangura ariko ngo mvugemo mu bintu sinavuga byose kuko haba intambara ya 93 haba kuri ndadaye twari abana bato twari bato pe ariko navuga yuko nubwo twari bato harimo icyo twabonye na cyane cyane n'ibyo twigishijwe rero uyu munsi reka mvuge kuri iki kintu cy'aba basendede na cyane cyane jya mbere abasendede ngiye kunabamenya ubu baragakitswa kuko nta n'akamaro ko kuvuga ngo n'abasendede ni iki reka n'abasendede nyine kandi izina ni ryo muntu izina ni ryo muntu hama ngo mvuge kuri iki kintu cyo kwica ni gutikiza aba barapfumwe kuko na cyane cyane Petero Nkurunziza canke n'abandi uyu munsi ariko komera kabo bamererwa no kwica bakomererwa n'ubusambanyi bakomererwa n'izindi ngeso n'ubusuma kuko nibyo byagumye bibaranga nubwo bari mu isamba kuko aho tutaraba senere tukira ba yefunere aho ba yefunere baca n'aho abasendede baca ba bene gihugu baramenya yuko ti by'ukuri ahaciye intwari aba ni baba FNL basubize hano kuko no abana baravuga ati FNL ye aho basubize nta kintu na kimwe bonona ariko ngoma ndababwire aba basende daho basubiza haba ivy'abarundi baravyonona bakiba bagasambanya abana b'abandi abo basanze mu mirima abo bagize urumva byari ibintu byari biteranye isoni rero aba bagiye kuhumegwa n'aba bakecuru abo babyeyi bakuze bayica aba a iki kintu uyu muntu yavuze camazira ntoki aba bahumiwe n'umukecuru novuga yuko yari umubibi akuze cane hari hehe hari muri rirare ahantu munyamaboko ahantu munyamaboko bise umutama n'umutamakazi niwe yatoye amazira ntoki arabamyiza arababwira ngo ibi aya mazira ntoki azabomere niho baca basubira inyuma bari bamaze kwica umutama wiwe baca basubira inyuma bica n'uwo mukecuru rero ibi inye byagumye bibomera gusika n'ubu aba n'abavumwe baravumwe kuko ngoma ndababwire baravuze yuko ejo niho namye nicara ndarimbura ndavuga ati imyaka 19 iraheze ata kintu imani bababarire ata kintu basikanye ata kintu bagiriye abanyagihugu ata kintu na kimwe novuga yuko ata terambere ry'abanyagihugu basize imbere ataho bakuye abanyagihugu ariko uyu munsi abantu turitswa tukanyuruzwa ndetse nibyo bintu bibagize uyu munsi ariko ntacyo ihinduka ryabo bazoribona hama genovuga yuko bazoza imbere bafukame basaba imbabazi ntibazosaba imbabazi abanyagihugu ahubwo bazomaza gusaba imana imbabazi kuko bahemukiye ubwoko bw'imana rero bamaze guhemukira ubwoko bw'imana biba ngombwa yuko igihe bazoshikira abanyagihugu gusaba imbabazi bazofukama bamanze baze mu mashengero bamaze basaba imana imbabazi kugira ngo imana ibababarire kuko nta kindi kintu uyu munsi ikintu cyaboneye ni ikintu kimwe cyonyine ntibomerewe no gutwara abanyagihugu bomerewe ni kwica nzira bwoko kandi ikindi nacyo nk'uko hariho uyu mupapa sinzi ko ari umupapa mbabarire yakivuze ati jewe ikintu cy'ihanyabwoko nanze novuga ati ikintu cy'ihanyabwoko ntacyo nakivuga ko kuko maze kuraba haba umututsi haba umuhutu uyu munsi na ya demokarasi na ya habura batubwira uyu munsi twebwe ubwacu mututsi aricwa umuhutu akicwa noneho gusika uno munsi totezo ryose rihari ni ry'umuhutu none no hava nca mvuga ngo ni umuhutu gute cyangwa ni umututsi gute ikindi nacyo nkaca nibariza nkababaza ati none umuhutu umututsi ava amaraso ameze gute umuhutu ava amaraso ameze gute kuko ndazi neza yuko ntawe uva amaraso yera ntawe uva amaraso yirabura twese tuva amaraso amwe nicyo gituma rero iki kintu ngo ni umututsi ngo ni umuhutu ngo ni umutwa mbona yuko ahubwo iki inye twisabira jewe nka mwenegihugu nisabira iki kintu cya mwoko bari bakwiriye kugikuraho aba bategetsi bakagikuraho kikava urumva kikava muri iyi mizi yabo muri ibi bube gito bwabo bafise ngo ndino vuga ko bube gito bwabo kuko aba bana turimo turabwebwe ubwacu turimo turabyara ubu onye tugomba ko data wanze nubwo igihugu mbona bagitabaguye ariko ubu ugomba kucubaka wese yacubake atakintu kiki kintu ngo ni umututsi ngo ni umuhutu ngo ni iki ibi bintu bihave n'ukuri kuko twaremwe n'umuntu twaremwe na Adamu na Eva none igihe twaremwe n'Imana imwe yonyine rudende twavuye kuri Adamu na Eva none mwibaza ko twavuye hehe twavuye kuri Adamu na Eva none igihe Adamu yave ko twavuye ku muntu umwe none Imana yaremye ikarema yararemye ngo umuntu umututsi yararemye ngo umuntu umuhutu je nibaze ko ibyo onye byabaye muri twebwe byabaye muri twebwe nicyo gituma no kwisabira aba bategetsi bo kuko babikora bakakuri iyi nzikira iyi ubu novuga ko ari nk'ubutindi batuzanyemo aya macakubiri batuzanyemo ibi bintu bakabidukuramo bakamenya ko batwubakiye igihugu bakemenya na ko imitima yacu bayubakemwo urukundo bareke kuyubakamo inzankane kuko bobo bafise na cyane cyane je nkino no kwisabira bene igihugu aba bategetsi bareke kuduguma baduhuma amaso bareke kuguma baduhuma amaso bareke kuguma batubwira ibintu bareke kuguma batuzanamo ibintu tutabona niyo birimo birapfa niyo bimo birajya haba umuhutu no musarasonzi haba umututsi uno musarasonzi haba umutwa uyu musarasonzi rero aba bategetsi kandi ndazabo bobo zikaguma zuzuye rero aba bategetsi rero icyo navuga yuko navuga ati ibi bintu noneho imyaka batwaye ni na myinshi imyaka 19 ni myinshi cyane ni bamaze babise hama hazi uwundi bamaze babise uwundi turabe data wanze kuyo twubakira igihugu cyacu bo nyine bwabo kuva bashika bakava mu isamba batabagaze bakagikikiza umushaka uyu munsi bakitabaguye bakagitabagura tutazi n'inyene kizohava congera kwiyungunganya rero novuga yuko ibi inye byohagarara ko pe bigahagarara aba bategetsi bakamanze bakadukuramo ibi bintu bakamanze bakadukuramo aya majambo atari meza nka Burundi bwejo njye umunyagihugu mutonye kuko njye ndimo ndaraba na cyane cyane ndimo ndaraba kuko aho nagenda sesa mu bitabo byose haba bibiliya haba nya data wanze nubwo tutinze ni kifaransa cyangwa ni icyongereza cyangwa ni izindi ndimi mugabo hari habizi izindi ndimi twobisabira bakatwereka ati aho umututsi yavuye naha aho umutwa yavuye naha aho umuhutu yavuye naha atari ibi bintu by'abakoloni aba
iki rero nacyo cyari icyumviro kigira indwi washikirijwe numa bakunzi bacu badukurikira ndabibutse ko hano mutanga komantere ku biganiro byaciye ngaha canke mukagira icyo mushikirije ku byabereye iwanyu tutamenye munkundire rero mubwo mudukurikiye tubandanye n'icyumviro kigira umunani naco nyine twarungikiwe n'umunywanyi wacu yadukurikira ku isheni ya YouTube Urugendo Niyotsi
namahoro namahoro ariko ndumviriza agatera umwe ushize ko kuri uyu mugabo yaheze imbonerakurejo
yaheze imbonerakurejo nagomba ndababwire naho yoba ari imana bivuze ngo mu mwaka uza tuzaba turi amamiliyoneri no kubanza gusubira inyuma muri mwembi rero ukibaza ati imana irambariye yuko mu mwaka uza
ibiri yivuga ngo
umunsi umwe ku mana ni iminsi igihumbi ni imyaka igihumbi imyaka igihumbi ku mana ni umunsi umwe mbega iryo jambo risobanurwa gute
ntiyajyaga kuva mbaho
kuva ngaho sisiga gukora ijoro n'umurango imana indemeshereza mu bana banjye kuko mu by'ukuri bakuze nayo ubundi sinigeze nsiba gukora naho ngira isanganya nizingira ku kazi mugabo singaba miliyoneri nta n'amafaranga mbere mbere ndacaba n'umushanzi mbere kubwira abantu nk'abari kuri surusedinire ejo ngo mu mwaka uza seke ko mu k'umunani akugeze aha imbonerakure zose zaba zabaye miliyoneri n'ukuri njye numva ari bishobisho
ari bishobisho
zo kunezereza abo bari kumwe abategetsi imvugo
bavuga
imvugo igoye kuba ni imvugo
igoye kuba
abategetsi
imvugo bavuga bisa n'imana basenga mujye imana abategetsi basenga iyo abanyagihugu bato bato bakigize basenga abategetsi basenga iyo iwabo abanyagihugu bagasenga iyo iwabo burya abategetsi n'abanyagihugu basenga imana zibiri kuko abanyagihugu bato bato basenga bakigijwe bashyize umutima ku mana bakagwana intambara z'impemu zabo
shitani kanka ko bagororoka nabo bakagwanira kugororoka abategetsi nabo bavuga imana y'ihema hariho imana y'ihema akikingiriza inyuma y'ihema akavuga imana abantu bakajya nago ngo ari mu mana mugabo icyo bakwiye gukora icyo akora mbega ubwo mu mwaka uza mu by'ukuri hazaba habaye iki mbega haheze imyaka ingahe igitoro kitaboneka abantu bafise amagorwa hariho n'abari mu kurwara imitima kuko nimba ashyize mu gisagara akiyumvira gutaha umuntu yamenyereye gutahana bisi akiyumvira gutaha umutima ntukeka ubu abantu benshi bameze nk'umugabo afise umugore amuhanze iyo umugabo afise umugore amuhanze akiyumvira akabona burije hageze ahataha atahandaza umutima ucucika kandi ukongera ufata ibiro akaza gusubira gutoroka guturo iyo ari mu bandi nimba ari mu kabari cyangwa ahantu ateraniye niho ashobora gutwenga iryinyo ukaribona kuko aba bari kumwe bamwibagije ibya amahwa n'imigunguma aza gusanga muhira abategetsi rero basenga imana y'inyuma y'ihema ariko abanyagihugu bakigijwe bagasenga imana bagashyika bashyitse ku musaraba nibo rero basenga imana y'ukuri ya mana ya Shadurake na Meshake na Abedenego na Isaka na Yakobo ba bandi bagirirwa ubuntu bagashyika ku musaraba iyo niyo mana basenga mugabo wategetse vema teni bataka basenga imana y'ihema wereye kera naho abategetsi baba inkozi z'ikibi bagakora ikibi kimwe kitagira uko gisa imana yarabareka bagategeka ndabona bashinze ibigirwamana bosereze imibavu ibigirwamana kandi ikabareka ndabona abakozi bara ndabona abafata abatutsi b'abahigwa inka zabo zishotse hano mu Burundi inka zabo zishotse bagafata umututsi w'umusore w'umuryango w'abahigwa w'abahima bakamushorera ko inka zikamuhonyanga ziri ko zinywera amazi ziraramye imani kabareka bakaba abami tukabasa kuvuga yuko imana yabemeye daniya ibintu birateye ubwoba mbere jewe iyo sansuma naho muyisemu ntatiza jewe sindanayikunda kuko bicanganye mbere n'imana yuko itemera ko hari umuntu hari abantu bayo nko kuda jewe numvise bavuga ngo bazokubaza impene utunze bazokubaza inka utunze bazokubaza kuryama ku kirago cyangwa kuryama ku matera rero nabyumvise uko ntawashikiye ngo mbaze kuko jewe nawe uraza kunsasuma iyo baciye muhiri wanjye bahasanga umugore cyangwa bakahasanga abantu rero abantu b'imana ntibyoroshe uvuga ngo mu mwaka uza nk'ubwo k'umunani uzongera gusasuma yizo mbonerakure zari zihari uhereye ku bari ku mbonerakure zo mu Burundi n'izindi misore ntazi ngene yitwa yavuye mu bindi bihugu bari ngaha bakoraniye ngaha muri iyi leta yunze ubumwe ya Afurika abongera gusasuma azosanga benshi bishoboye ntibyoroshe ibyo aribyo byose nimba ari imana yashatse ko tumera gutya ntihabwe icyubahiro mugabo nimba birimo politike ituma abantu bo mu gihugu cy'u Burundi bamera gutya imana nidutabare kabisa abakenyezi bararushe abagabo bararushe abasore bararushe abana bararushe uyu munsi raba dani raba aho ku icyenda kugeze amashuri agira atangure ntibaravuga amanota y'abamenye n'abatamenye mu bakoze konkuru uyu munsi ababyeyi bategeye ku munwa nk'amanga ati badoda kuvuga amanota ku munota wa nyuma abatamenye cyangwa batemye kubwira ngo umurondere ishuri cyangwa kugira ngo uronke urutonde rw'ingene utororokanya amakayi icyo cyonyine n'ikibazo kera bahora bavuga amanota hakiri kare ababyeyi bakisuganya hakiri kare bahembwa udukayi duke duke hakaza aho gariho amashuri atangura yaguze duke duke dukwiye uyu munsi utegeye kunywa nk'amanga none abana bazokwiga cyangwa ntibazokwiga ibyo byose ni biruta ababyeyi nibitera amakuru ababyeyi ni ukuri ntibyoroshe ibintu byose ubu ku mubyeyi n'umuzigo daniyeli ubu kugira ngo uronke ibyo ugaburira abana mu Burundi cyagihe abana bahora bafungura bahebye gufungura akadobo ariko barazina barumpera iki umubyeyi arabye nyine bariko barabyina kuko yaronse rasiyo bakagira bati turafise papa turafise mama ubu daniyeli biragoye kugira ngo ufungurire abana ubone ko bahaze kugira ngo wirukure umugabo icyuye uhanagure wiruke n'amaguru kare uwo muntu yararonka n'akadeparasima akamufasha kwiruka hariya na hariya ubu umuntu agize urubanza kare yaravuga ati mwanterera ikadiya y'ipantaro yaguga 1525 igiye kuzimbirwa bitanu ubu igwa hafi 40,000 none gataniyeri bumva iki gihugu tuzaba turamiliyoneri mu mwaka uza ibyo bintu byose nubwo imana igarurira kure atayitokura umuntu kandi atayitomugeza sinabuze nk'imyenda n'imana yashatse ko tumererwa gutya ni ukuri ntihabwe icyubahiro mugabo nimba ari politike itumye abarundi tumera gutya imana nidutabare kabisa ahubwo nima dusengere hanyuma na nima dufashe gusenga Imana kumbura Imana yatugarukana ku mutima kuko n'Abisirayeli bagarukanye ku mutima n'aho bari bayivuyeko nimba ari twebwe byavuye kuko tutagomba guhindukira Imana. Imana nidutabare yoroshe imitima yacu iduhindukirize kuri iyo mugabe turamwe gutabarwa. Ntibitworoheye kweri, ntibitworoheye. Ibyo kuza gushinyagurira abantu amajambo y'agahimbo ngo mu mwaka uza tuba twabaze miliyoneri. Miliyoneri ni umuntu ngira ngo adashobora amahera afite adashobora kuyahara mu marundi, adashobora no kunayabika mu barundi kuko mu marundi bidakunda. Ayashyira mu madorari yoyo, amadorari n'amayero ari incamake, hanyuma akaza arakura ko dukeyi adakuvunja mu marundi kuko agomba gukora ikintu mu Burundi, akagomba amarundi. Nayo ubundi ku mahera bafise ntashobora kuyabika mu marundi, ntiyo sindabizi ko yonka ntayakwita. Miliyoneri rero mu mbonerakure zitagira akazi, zitagira n'icyerekezo, sindabyibaza yuko mu mwaka udakweri nayini azoba ngira ngo yabakwiragije bo boko bakunda ngira ngo azoba yabahaye sawa.
Iki rero kikaba cari icyumviro cy'umunywanyi wacu kigira umunani. Ibi ni ibyumviro by'abakunzi bacu badukurikira mu isheni ya YouTube Urugendo News. Shimiye wewe rero washobora kugira icyo uterereye. Nongere nsabe abadukurikiye ko twabandanya gukurikira ikindi cyumviro kigira icyenda. Ni umuntu w'icyenda nawe nyine yatumikiye ubutumwa agira icyo avuze ku bibera ngaha iwacu. Amakuru aba yabaye tutamenye, komantere ku biganiro twacishije ngaha ku rubuga. Twerekeza ku musozo umunywanyi w'icyenda.
Ndagize yambo ndakuramukije umenyeshamakuru Mugisha. Yewe naratangaye kweri, naratangaye numvise iminsi mikuru yawe yahariwe imbonerakure. Numvise ibintu umukuru w'igihugu yavuze n'ibyo Liberiano nyine yavuze. Abagabo je sinzi ibyo batwara abantu batwara Uburundi, sinzi ko baba bazi ibyo barimo cyangwa batazi icyo bajejwe kweri. None ko bahimiriza imbonerakure ho guhimiriza igisoda n'igipolisi, imbonerakure zijejwe iki mu Burundi? Kubera bazituma kwica abantu babona ko igisirikare n'igipolisi hariho bimwe batokora, bakaca babikoresha izi mbonerakure. Jesi naratangaye mbona umukuru w'igihugu aho yageze imbonerakure azibwira ngo zije ku kivi. Ikivi nacyo zikora tukizi ko ari icyo kunyuruza abantu no guhohotera abatari mu mugambi wa Sende Devdede. Nuri muri Sende Devdede bikese nawe nyine ngo mumene umutwe. Mbona ko abarundi bose twofata nk'umunsi cyane tugafata abarundi bose amadini yose atandukanye tukagira amasengesho yo gusengera Imana kugira ngo idukure k'abantu, tugategura nk'abarundi bose bavuga ati twebwe tugira dusenge amasengesho umurundi wese ahari, turirire Imana, tujyane hasi turambarare Imana idukure ko Ubugesera bw'intwaro, kandi Imana ibo tuyisengeye rimwe twese mu madini atandukanye. Imana yona twumve ikatwishyura kweri kuko tugeze habi, abarundi tugeze habi, tugeze ahatemba. Yego, uravye ivyo bigisha n'ukuri. Imbonerakure zirashigikiwe kandi zishigikiwe. Zishigikiwe harimo no ku rwego rwo hejuru. Kuko umaze gushigikirwa n'umukuru w'igihugu. Kandi azi iby'imbonerakure zikora, amanyanga zikora. Irega kare twe twibaza yuko imbonerakure zoba zituma na reveriye. Ariko uhawura araba neza umuntu atuma imbonerakure cyane. Ni umukuru w'igihugu kuko niwe atwara n'igihugu. Ego niwe aziha uburenganzira bw'ibyo zikora bwose. Rero jewe ndarushye kabisa. Ngira turakwiye kujya hamwe tugategurisha ikintu cy'amasengesho kandi byaba byiza cyane ku Barundi. Ego tugasengera iyi leta dusaba Imana tubabarire ibadukureho. Kuko n'amatora bavango hemereje amatora sinze izo nkiramico nyine ngo n'amatora hazopfa abantu benshi. Rero Abarundi gusengera Abarundi kwe cyane cyane abari nka twebwe turi mu gihugu kudusengera cyane kuko amaraso azoseseka bazoyica abantu benshi ababicaye.
Ngo byaramenyekanye bizomenyekana we mugisha iyo uranyoheye rena gutera inkuru uranyoheye bidasubiyemo bandanya mugenzi nzaguha amakuru atakivumbi mugani wawe azi ko ariyo mvugo yawe kandi natwe yadushimisha burya ibintu barabigize ni ibanga mugabo byose bizajya habona. Kandi icyo nakubwira nubwira n'abandi burya ibanga ry'ikibi ntirigoye gusambuka. Ritiba umunyamuyinga ku by'ukuri nimba ari prosper nawe ndamwemeye byema bigaragare nk'aho yacumiswe mu mutima ngira ngo aremere Imana kwera. Kubera ko yacumise mu mutima kumva atahari kararya tumva atahari karashika njyewe nagerageza nkava inyuma yaba bamenja yofasha akaba nayo bicisha none bamugiriki cyo nakunda gukurikirana ndetse no mu kibano akurikirana ngo seneri ngo byararangiye seneri byagenze uku agace ko kwasa na kivugwa agace ko kwasa ubunini inde agace ko kwasa nabo sinzi iyo bacaba bashira ko mbona dutera twiyongera. Yesu Kirisitu igihe bajya kumurega ngo yigire umwami ngo w'Abayuda abandi nabo baca bati ariko mubigende ko wati abamuyoboka barushiriza kwiyongera abamuca inyuma n'abamuyoboka n'abumva ibyiwe n'abagomba kumva amakuru yiwe bashiriza kwiyongera. Rero ntago twagwasa nyamurabuko nyine aya masaje aho mperereye n'uyoya n'umwana umutamakazi umusore inkumi umugabo umugore bose usanga mu mugongo woshwa ari none gato rwose bizagenda gute bimeze gute ku muca tubwira usanga abantu ariko baracumba ubudasha ko nubyita bacumba ubudashi bagafata umwanya gutakaza umwanya kandi bazi ko umwanya nawe uzimbye kurusha byose ngo karabaye kaba mu biki nyir'icyubahiro yacunguye Burundi yavuze ati bandadaye baruzuye nari abagatogwasa baruzuye ngeze batakibazo ese atakibazo reka abagirizi nyine bigo bibavorokana bigo bibajyana ku mugaragaro bigo bibacanga uri hano kuri stati nasomye nijoro w'umugenzi asize ngo ngivyanje ngo bizokaba bigucanga kugeza uzomenya ko bitakuraba ene cyagatongwa bizokaba bibacanga babone ko bitabara ababwire byinshi baje gusaba n'imana ikigongwe kuko wewe kubera ari umuntu nkawe byaba bibagora kumuturukira navuka mirima ati uriya muntu wawe twaramurenganije twarakoze amakosa atakogwa twarasubiye turakora ibiyetehe turakubise inkoro hasi ati mwari imana umaze uduhe ikigombwe mu kuduha uburenganzira kushikira ujya muntu ibyo bizoba ibyo bizoba ariko umunyamuhinga nawe nizere atari nk'inamico yubahwe ntibamukanga kuko iyo tubaye baradukangata ndi hajya nyine none ko babomoye nawe mwiteze ko twebwe te none kubomora uruho mutabomoye umutima bitwaye iki twese tuzi turazi ndetse ndizere ko n'abenegihugu bose mugisha jemba muri komine kayogoro ahantu bita mu gatabo ahantu hari nyankamugayo ziyemera kandi ziguma ku kizi kandi zigakora niko zikiteza imbere ntizisamara ntibasamara ngo kubera ibi n'ibi n'ibi ngo bidasamaze ibikorwa by'iterambere baguma batatse tuzi icyo turiho turakurikirana aya matora ntiyemereje kugira bivuze ati hazovuga mutama ati kubitanya igikumu ni hajya nyine izoba cyane amatora aheruka ajye numva benshi ko ari idoga ngo amatora ngo batara ngo yahemutse ngo amatora ngo ibipinga byabaye byinshi ntumbatse bayi ndaze aya masaha uri kuregereza ubwira nawe aho wibereye natwe twe mu Burundi turi isaha z'inemisha cumi n'ine isaha z'inemisha cumi n'ine wowe banayoduha kandi bigezweho banabiduhe bigezweho kandi barigeze kuyandikira umusabati mbe nk'igihe wanditse odiyo ashaka gusanga nayishima nayishyira n'abandi bakayumviriza iyo aje guhindura ijwi bifite akamaro kanini cyane nk'indi ijwi y'umuntu umufashije umuhaye n'umwanya utagirwa nabi wubahe mugenzi natwe abagatogwa ntacyo mvutse ntacyo
urakoze icyicaro cy'umviro cy'umunywanyi wacu agira cenda yagize icyo aterera ku biganiro ducisha ngaha ku ishene ya YouTube Urugendo News. Mwakoze ko mwashoboye gukurikira kino kiganiro. Turangirize ku munywanyi wacu w'icumi nawe nyene yagize icyo avuga mu nyunganizi canke ku bibera iwabo tutamenye. Kino cyumviro cy'icumi nicyo kirangije ikiganiro twari ko turabashikiriza kuri uyu munsi igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kane k'umunani muri ntunga ku icyenda purita umwaka w'2024. Murakoze cyane jewe nitwa Daniel Mugisha reka dukurikije icyumviro cya nyuma duce dusezerana.
Icy'ingenzi nibatubwire yuko nyakubahwa kizigenza zokwitoza hama mbega niyakwitoza natwe tubirindirize ku itere turabe yuko igihugu basambaguye yuko azohava we ubwiwe acubaka na cyane cyane tumuziye ko byinshi na cyane cyane niho twumva yuko twebwe abarundi turushe amaso yose turimo n'imitima yacu yose turimo turayekerekereza kuri nyakubahwa agatogwasa yohava aduhindurira nke mu bindi bihugu tubona za Gabo n'ahandi turimo turabona neza yuko igihugu bari barasambaguye bagiye babyubaka kandi ubu unye bikaba bimeze neza natwe tugasenga tuvuga ati natwe ese twabona undi mu butegetsi uwundi mukuru w'igihugu yohaze akatwubakira igihugu natwe tukabaho twishimye nk'uko tubona mu bindi bihugu barimo barabaho bishimye barimo barabaho neza tukaraba ati mbega na cyane cyane tukaraba yuko twebwe ubwacu amarira yacu atoguma ku maso yacu tukaraba yuko hari abafise imigambi hari abafise by'ukuri nk'abafise ibyabo barondera ingene bokora ariko uyu munsi bakorere hehe batema barabona igihugu cy'u Burundi ingene kimeze rero twebwe twavuga ati yuko by'ukuri n'imana nibikore bamanze badukingurukire na cyane cyane ntawasubiramwo ihonyabwoko ryahabaye navuze ati twari bato ariko twarabonye ihonyabwoko twarabonye ingene twahora duhunga twarabonye ingene twahora na cyane cyane abantu bo mu ngaho muri birare tugahungira hajya ku bumwe bw'abarundi inkoho amadege barasa mu bantu rero navuga ati kiye gihe zijya ndege za kazukuzuku zijya ndege z'igisirikare zarasa mu bantu none ubwira kiye gihe barondera abatutsi gusa oya ubwira gihe ntibarondera abatutsi gusa kiye gihe bwari uruvange byari intambara nyine kandi intambara yari ikomeye yatwaye benshi yatwaye abahutu n'abatutsi yatwaye ubwoko bwose rero njye navuga ati kuri aho sinohava ngo mvuge ngo intambara ya 93 ngo yatwaye abatutsi gusa kandi harimo n'abahutu banapfuye benshi cyane itwara benshi cyane rero njyewe navuga ati by'ukuri haba aba bene data mwakwigiye mukaba muri ku butegetsi twebwe murimo muradusamaza murimo muradusamaza cyane murimo muradutesa umutwe cyane na cyane cyane ari twebwe mwarimo ukwiriye twebwe bene Burundi mwarimo ukwiriye kubungabunga kuko ngaho ubwo butegetsi bwose babuhari kubera twebwe twebwe tutahari ntabwo ntiboronka bo butwara haba ayo masosiyete tutahari ntiboronka ayo masosiyete ntiyoronka icyo yokwinjiza haba izo ntunze bose bafise ntiboronka icyo bokwinjiza mugabo bahari kubenegihugu k'umurundi wese ahari rero reka kuzana ibintu by'amacakubi ngo urumva ngo abatutsi barapfuye abahutu njyewe ngo mvuge ati simpagarariye ku batutsi mpagarariye n'abahutu barapfuye cyane cyane mutanze ubwoko bwanjye rero uno munsi simpagaze ngo nuko n'abandi mutuje ngo mpagare ngo yegume ngo urumva ngo banyikiye ngo abanze bose oya haba umututsi yarapfuye haba umuhutu yarapfuye kandi uyu munsi mbona abapfakazi cyangwa impfubyi zihari mbona ari nyinshi zose mbona ari impfubyi z'abahutu abatutsi abahutu abatutsi none kubera iki muri sinumva yuko ho hagarara ngo urumva oya icyo kintu mugikuremo abategetsi mugikure kuko n'ababana banyu turimo turabyara harimo n'abanyu barimo barumva ngo urumva ngo papa ngo numvise ngo hagarara kuri televiziyo ngo avuga ngo abahutu ngo abatutsi barapfuye ngo urumva zokura se cya kintu yanzigo iyi nzigo rero niyo dukeneye gukura iyi nzigo y'akazikira niyo dukeneye gukura iyi nzigo y'akangonongoro niyo dukeneye gukura dukeneye kwibera aho twishima na cyane cyane baduhindurire umukuru bazane basireho uyundi batwubakire igihugu cyacu tubeho twishimye muri gapfa mbona babayeho bishimye mu bindi bihugu mbona babayeho bishimye kandi hose harakijya intambara aho muzantuze muzagwanda naho mbona babayeho bishimye nubigiraho ntibaciye intambara na jenoside yaciyeho kandi ikomeye cyane kandi si kuvuga ngo jenoside ngo yarabayeho ngo niy'abatutsi gusa oya n'abahutu barapfuye rero nicyo gituma rero mbega kubera iki uyu munsi egome nubwo katabura ariko barabyibagiye kuko urumva uyu munsi umukuru w'igihugu ahari yubakiye yubakiye bose, yubakira abahunde, yubakiye abarundi bose, yubakiye abanyarwanda bose. Natwe turagomba yuko Uburundi bwacu umutegetsi azohaza azokubakira Uburundi bose, yubakire bose, atwarire bose. Atakuvuga ngo niebe, atakuvuga ngo niebe, atakuvuga ngo urumva ngo uyu numu oya. Kuko ngoma ndababwire twebwe aba bana n'ubundi musanzwe muzi ko aba bana barimo baravuka ubunye bapfuka bafise ubwenge, bazaza ku masosiyete, bazaza kuri aya mantudeye aya ma YouTube, babona ibyahabaye nimba nzo bakiriho, babona ingene twahagarara kuri aya ma YouTube tupfugura iyo ubwoko nabo ni cya kintu bazogirana, bazogenda biga ndetse bakigiremo na ntuze na kontarabiliti. Iki kintu rero ntabwo kibereye, ntabwo kibereye. Njyewe ngoma ndababwiza ukuri, ndi umunyagihugu muto, iki kintu nacyo kibereye, ntabwo bibereye kuguma duhagarara. Ahubwo niturabe uyu munsi, mbega twakora gute kugira ngo baduhindurire nk'imuri gato, baduhindurire haze uwundi mukuru w'igihugu, baduhindurire turabe ko Burundi bwacu basi bwonahinduka. Nicyo nta kindi kintu hama nje novuga yuko nta byinshi mfise novuga, kuko nayumvise bose bagumye bahagarara ku bwoko. Hama ikindi nacyo nje novuga yuko iyi sende de yamanza kuzibukira, bakamanza bakazibukira, hama bakamanza bakabisa, kuko byo bo barananiwe. Imyaka 19 iheze baramaze kunanirwa, barananiwe pe, barananiwe. Muri imyaka 19 iheze batwara, byaramaze kubananira, byarabananiye, byarabataye kuwa amazi. Ahubwo kimwe novuga yuko muri kimwe nibamanze babise ubundi amanza aze nabo barabe icyo yokora. Na cyane cyane aya mabarabara banonge bavuze koko yarimbye, turabe kandi izi barabara zarimbye pe. Rero turabe yuko basi uwo twokwishyiriraho twebwe nyine bene gihugu, kuko uyu munsi twebwe nitwe tubene gihugu, si mwebwe mwabategetsi. Twebwe nitwe dukeneye gushyiriraho uwo tugomba, nitwe dukeneye gutora uwo tugomba, atagacinyiza ataki, kandi tugatora mu mutekano, tugatora uzotuzanira amahoro, tugatora uwo tuzotura ikibazo cyacu akatwumva. Nuko atigungirako, njewe ndimo ndaraba nk'umutegetsi muri iyi myaka ine yose atwaye. Ese ni gika tumariye umugore wiwe, ni gika tumariye, ni gika atari kuza mu nda zabo kugira ngo banyonyeze tuzogume turira, banyonyereza mu nda zabo, banyonyereza mu mifuko yabo, banyonyereza mu miryango yabo. Natwe turimo turarira inzara irimo iratwica, mugaba twereka ibiraya, twereka ibiki atari buduhe. Icyo kintu kiratubabaza cyane. Nibamanze bazibukire rero, tubiye imyaka nitwavuga ngo iyi myaka yatubereye imyaka myiza, iyi myaka yose batwaye yatubereye imyaka y'amarira, yatubereye imyaka y'amagogo, yatubereye imyaka y'amarusko. Rero nuko hama igisigaye nacyo novuga ati umwami Imana abagirire neza, kandi n'ukuri turabatumye mwabamenyeshamakuru mwe mugene mudushikire imbere mutubwirire aba bategetsi, kandi ndetse ibyo tuvuge n'ukuri mubidushikirize imbere, mubabwire ati nimugeze aho nimureke. Hama iki kintu kiriho nyabwoko nikimaze gihagararire ngaho, kuko kuva abana bivugiye baba baramaze kumenya uwise undadaye, baba baramaze kumenya aba bose disipline mu ndege, abo twangise ngo bitwa ngo disipline mu ndege, abo bakorowe, abo bagize ni ibintu byinshi cyane. Rero ibi ntabyo tuba tugikeneye kuza turumviriza, ibi ni ibintu birimo biradutesha umutwe, n'ibintu n'ubundi tuba twaratesezwa umutwe. Ahubwo nibatubwira ati mbega none ko uyu munsi abarundi bagomba ko by'ukuri igihugu gihinduka, ese kigomba guhinduka gute? Ni uguhinduka n'uko botuzanira, twebwe twishimiye uwo dusize akaba ariwe tuzotora hama nawe akara atukaraba icyo azodukorera kazoduhindura igihugu nawe byanse nawe tuzomuhindura kuko nitwe dufise uburenganzira abo bategetsi nta burenganzira bafise kuko ngaho onye mwese muhari kubera twebwe tutahari mwese ntabo moronka mutwara nuko hama igisigaye nacyo mugire umunsi mwiza.
Mwakoze ndabashimiye ndabakengurukiye mwese atanimwe nkuye mu nshuti bakunzi bacu mudukurikira kuri channel ya YouTube Rwanda News. Ingurukiye abadukurikira muri mu Burundi, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda na mwese muri ngaha mu Burundi sinobibagira. Mbere abagize mu mugabane wa East African Community muri ntashikirwa kubona mwiyumvira kudukurikira gatanu kuri gatanu. Je nitwa Daniel Mugisha ni kuri sheni nyene Urugendo News canke ku yindi sheni Senere Nyamugayo muheze gikucarane.